kill sumen adam sawalwe pan labai baranda balubile
dumela mba gaetso ke nna councilor Douglas Seleke Maimane executive mayor wa Madibeng ba ahi ba Madibeng ka kakaretso ke lo lakaletsa masego a ngwaga o mosha le keresemose e monate e senang selabe sepe re keteka botsalo jwa morena le gopola motlhanga kileng a belegwa a re tshelela re tlisa pholo mo bathong ka moo ke kopa setšhaba ka kakaretso go obamela melao ya tsela go se itshiele ba kgweetsa go ipabalela ka nako tsotlhe go itlhokomela mo mebileng le gore ngwaga o mošwa ga re tsena mo ona wa 2023 ra bo re feletse go sena ope o a kileng ka bo madimabe a re tsamaela re tlhoka mongwe le mongwe ka moo ke boang ke re re lakaletsa masego a ngwaga o mošwa le keresemose e monate tota. Yeah, I love you.